yophela ngaphakathi ibamba konke ngenhliziyo kulubendle kunjalo phithalisa ikhanda igone iqambe amagama lo umthwalo wami nejoka lami kayesu lwamboko wayo isishushuzele ngehubo leminyaka kuzolunga ibambe izinyembezi ngamehlo asaphenduka idlakela ngalo msebenzi obusuku nemini kepha ngaphakathi iyalwa ohe nanxa ithulayo umphefumulo uhlukana nenyama nize nazi izikhali zebutho zwile amandla embekezelo aphelile kulo mhlaba silwa izimpe ezingafani ngezikamoya nezenyama zeniqini nina enisazabalaza kulawo mathafa ukubekezela nathi sama kule nkundla kubekezela kasehlulekanga kepha isikhathi sasiphelela ngakho-ke thathani nasi izikhali ithemba ukholo ukuphokophela siyanithuma kwamhlaba nina enisebasha kepha siyazi abanye kababuyi kepha-ke hleze nina inina eniyovusa amathambo okhokho asebaze baba mathambo amhlophe babolela enhlabathini bafa beguqile bethandazela impumelelo omuntu omnyama namanje sisakhala hleze ukuba inkosi yasandisela isikhathi hleze sasiyogcina sisinqobile isitha sethu ihlupheka kodwa-ke kusenani ngoba senikhona nani bantabethu kule mpi yabamhlaba isidaka kasiphumeleli nciphisana otshwaleni seniphuza okwedlulele nihlula ngisho abazali benu. Zephta Poet from Lapa Production.